sina sana ila kwako peke. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi na amini Yesu ali
Sorry.